ndalama ndi mutalanda boma ili kuchita zitu kuhundama zobedu hasu. Koma lero, munangu yankula, mukuchita mwaka ponda nyaika, lero, mukulepila kuchita step, mile ahead. Corruption, mamote ate, akuto nkila kila. Akuto pitilila. Chifuwa choti ndiji kaido cho ima pameza imapo osafuna kupanga zintu ma extra mile ndiye ndikupempe ni kuti pakuti muli mmodzi muli mbali mmodzi yo kuti project imene ya mindset change 10% tikanena chinthu tidzichita extra mile tidziongezera kuti zikhale zitatha chitsanzo thai imene atakwera ali pampando kwadzazindikirikaso migodi ina kwapezeka gold muli longwe ndikumangochi kuli aja kuti leya earth ndiye kuli ma diamonds ndiye kumkunzimba kuti niobia kuonjeza pa migodi 15 ija songezo tsotafika ni migodi 21 tsopano koma kuti tifuse kuti kuti tsopano muchaka ichi mwalo mbomachi ndi mgodi urukumbidwa mpaka pa vuto wa Malawi atsogole yathu amene muli wokonza ma ziganizo malamulo mumangodziwa kuyankhula koka. Koma kuti mukende kuyankhula kumuchite walk on the top pamakhala povuta sichifukwa china ti ndi hobe kapena chikhalidwe chosafuna kuyenda extra mile ndikupempheni nthawi ino ndithu yofunika kuti tiyende extra mile for pali zina zoyena titetse ndi pali zina zoti tiyambitse chitsanzo corruption akuyenera kutha ndithu kuti dziko litukukenye ndipo ndiyankhula mawu awa muvina wachiwiri muvi wachiwiri ndikuyankhula mawu awa. Kuka dakaa kuti mene mwalowera muja mulandu wa 62 billion udatsatidwa mpaka mapeto 62 billion imene jeli mboma lero kuka dakaa kuti munatsata mulandu wa 577 billion ndiye kuti ndrama imene jalero ili mboma musakuvutika kula fedreza musakuvutika mapita ku baloda banki musakuvutika kwa mpaka ku exim banki zili momuno ndalama zachikhalire koma chifukwa cholephera kupita ku step patsogolo tikukhala bya kapolo tatiye ni tiyambe kutsopano kuganiza ma extra mile kuchita zinthu ma extra mile nkhani ya Mezigate nkhani ya milanduza magulisidwa ndege amene sadzinga bwino bwino kuti zinatani ngakhale timangomva mayankhulidwe kopa neno khala ndi thumbo noti kodi idagulisidwa moyenera kodi ndalama zinapindwa tidziko kapena chine chitika nchani zimenezo zofunika kuganiza kwa extra mile nkhani za polisi zakuleza ku polisi zimene a president yakalana andile nazo 145 million kufika pochita manyazi kuti tikubweza kusowa yako munthu amene ujayo za miaka limu ali mfulu mudziwa nimakachete nthawi ina mutu wangu maima chifukwa cha anti malekelera zinthu dziko la anthu akulira tsiku ndi tsiku ndipo Malawi ali ndi chisimo chonena kuti okhudzana ndi nkhani za boma ndi ndalama zopitirira mabiliyoni ambiri sakalowa ku polisi nkukakhala kwa masiku awiri atatu koma ndi dziko lokhala limene malamulo satsatidwa kwa munthu osauka kuchichiri kumaula kunzuzu ndi mapolisi ena ndi maprizoni ena kuli anthu amene enawo anaba chikonyo chochimanga koma kuti angololedwa nthawi kuti apite ku khoti akachita apulaye belo kuti apite adzika ona ana adzikadyetsa mabanja ayi koma wandale akamene waba mabiliyoni akangomangidwa mmama uno pofika madzulo watuluka izi zikupangitsa Malawi kukhala osauka zikupangitsa Malawi kukhala ovutika chifukwa choti atsogoleri athu ndi maboma athu simutha kukhala ndi chikhalidwe chopanga move extra mile kuyankhula kokha ndiye muli bwino koma extra mile kupanga zinthu simotha kuli mlandu umene ukhudza bodyguard wa president amene ndalama yotikwanira kapena kuti cement yokwana 5 billion idangodutsa 5 billion si ndalama yamasewera federeza yo tikana gula yese nkumaliza zitungo zina zimeza ambika zoti ndalama zikupewera zikanamaliza koma tangokhala chete tsopano mukudziwa amalawa oganiza kuti yangokhala nkhani tsopano yankhambakama kuti andale amangoyankhula ali mbanja akalowa mkati mboma muja amakabisala kuchipinda kuchikole kapena ayi kukabisala mukolido asaone chifukwa atani kuyankhula kwake chakhala chikhalidwe koma pamene pamphamati kuphera dziko pamene pamenepo mpameti kupela dziko kulinkhani zoti kujoka izo tala nkulazo mboma limene lalero 6.2 billion ya dutsa ya COVID 17 billion siku zoti yaenda bwanji ya COVID 50 billion ya mitengo yoti mna Malawi uyu akadachoka ku desert kukhala metina inaye kale mbuyo sizikudziwika tsopano funso lona kuti kodi zikuchitika mwadala kuti tikaifusa ija adati fusa yathuyi mukuono ngati dziko atsogoleri mukamatero mukuono ngati dziko ali in ma members aphungwa nyumba mama mukamatero mukuono ngati dziko ali anduna in mukamatero mukuono ngati dziko ali mafumu mukamatero mukuono ngati dziko ali mukamatero ma PS chifukwa ndinu amene muli kutsogola ife ndiakanganya achabechabe tilibe mphamvu koma mukumva kukoma dziko lanu nthawi zonse mukapita kunja kumakusekani kuti aja dziko lawo losaukitsitsa aja ndi awabwerawo manyazi tilibe ndiye kuli nkhani zikulu zikulu za imfa za imfa ya Robert Yasowa mpaka lero a Joyce Banda abwera adutsa commission of inquiry ngozizira kwabwera boma apita mthalika angozizira ndiye boma lilonse sinzeru zake kamayankhula apita mthalika amayankhula kungolowa ine mboma mlandu wa kashi ge 24 billion mudzaona ntamanga maya amene uti kungolowa zi zomwezi kuchitika asolera ndiye ndikupempheni atonse kuti musakhale business as usual inuyo mukhale point of departure inuyo mukhale pona kuti apa pokhapa sipadzabwera soboma lochita zimezi machitika mbuyo ife tifuna kusintha zinthu potero malizani milandu yonse imene ilipo iyi ituluke poyera sindi kuti wolapa ndani koma khoti zilipo kuonjezera aposto timafuati yamphule malote ifa ya Isanja Unju kumangidwa ndi kuwombeledwa mfuti ndi kuotchedwa manyumba amaotchedwa ya JLDC mpaka lero kodi ngukhala chikhalidwe basi ndale ziphatikize kuti yankukhala kwacha eya tidzakhalukima pano kukuwuzani kuti sizo sizimatero si business as usual TNTN extra mile pachifukwa ichi tikupempheni atonse kuti musinthe likhale boma loyamba ndi lomaliza kumene sizichitika mezi machitikira mbuyo move number 3 tangomvapo mpano mwaumboni tsopano kuti zimene kuyamphwaze nzoona kuti ngati simungachotse minga pa bala mudzalephewa kuchotsa minga ya bala lina chifukwa nchikhalidwe ndiye munthu amangodzimvera kuwawa minga zili mmatopi lero tamva kuti kampani ya Malawi Leaf akuti Malawi Leaf Company kumene anthu anaba ndalama yonse ipera 42 billion kwacha 20 billion kwigani kwigawana-gawana anthu ka 5 ka 6 kampani anthu osimandira ndama chifukwa choti anthu akuba ndalama mwamanga dzulo lero khoti yapatsa mabelo zimene tikuyankhula zija kuti dziko longoima pamodzimodzi losapita kutsogolo ine ndimafuna ndipemphe kuboma move number 4 matayala a makhoti ku Malawi ngokupha tikupempheni bambo chakwera mupope tikupempheni bambo chilima mupope matayala amakhoti adzithamanga chifukwa zambiri zikuima chifukwa cha makhoti kuchedwa mulandu umodzi mpaka zaka 7 mulandu umodzi mpaka chaka cha thunthu mulandu umodzi mulandu wampinga njira woyenera kutha 2020 omwecho koma watenga nthawi ndipo tamatero kuti akuti matayala akukhoti amatenga nthawi koma indizi pofuna kuti tufuna kusintha kupita kumapita kutsogolo tinayenera kuthamangisa matayala ati apope adzithamanga kuti titetse katangale titetse kumanga anthu osalakwa mmapurizoni mu oeneni olakwa kuba mabiliyoni achikhalire ndiyeni mafuna ndikufunseni tikuti anthu kodi 42 billion yabedwa ku Malawi Leaf Company 577 billion inabedwa kujako 24 billion inabedwa kwina kuja 17.5 billion inabedwa kwina kuja 6.2 billion yabedwa kukuyi ndama zimene zidakana kuti tizilande ndikuzika mboma dziko la Malawi losauka likanakongola ndalama kunja ayi tili ndalama zokwana ya dziko muno ndalama tinazo kale chongofunika pakhale lamulo kapena pakhale political wilo pachizungu amatera pakhale chifutulako lako kundale kuti timafotera tetsa izi ndiye kubweretsa lamulo lija la seizure kapena forfeiture act or confiscation sikulakwa zimenezo nzaboma zikatengedwe kamwe amanga kasimwe amanga koma chofunika anthu amene wamene anabawa landeni chilichonse ndi nsapato yomwe.